What is this?
Hello. How are you?
Nimeona ukifilmi hii gari.
Eh?
Nimeona ukifilmi hii gari.
Gani?
Hii. Na kuna mtu uliomba ruhusa kuifilmi.
Hii?
Yeah.
Mimi nikuwa natukia hii. Chukua yote. Thank you.